abancane sanamukela kusifundo sezibalo. Namhlanje usuku lamashumi amane nesishiyagalolunye. Namhlanje sizohlola ukuhlanganisa izinombolo kufika kumashumi amahlanu. Umsebenzi wokuqala. Asihlanganise. Asiqale sibheke ukuthi sisebenza ngani. Kwesokunxele, sinamabhloki angamashumi amabili nemivo emibili. Lokhu kusinika isamba esingamashumi amabili nambili. Kwesokudla, sinamabhloki ayishumi nantathu. Okusinikeza isamba seshumi nantathu. Isibalo esihlanganisayo, amashumi amabili nambili, uhlanganisa nokuyishumi nantathu. Manje, masikubhale phakathi kulamabhloki. Amashumi amabili nambili, ayafana namashumi amabili nokubili. Futhi, ishumi nantathu, liyafana neshumi, uhlanganise nokuthathu. Manje, masihlanganise wonke amashumi kumugqa ongenhla. Amashumi amabili uhlanganisa nokuyishumi kulingana namashumi amathathu. Manje, ake sihlanganise imivo. Okubili uhlanganisa nokuthathu kulingana nokuhlanu. Amashumi amathathu uhlanganisa nokuhlanu kulingana namashumi amathathu nanhlanu. Amashumi amabili nambili uhlanganisa ishumi nantathu kulingana namashumi amathathu nanhlanu. Umsebenzi wesibili. Asihlanganise. Zama lesi uwedwa. Sizobheka impendulo esikhathini esifushane. Manje asibheke impendulo. Asiqale sibheke ukuthi sisebenza ngani. Kwesokunxele, sinamabhloki angamashumi amabili. Namabhloki amanye ayisihlanu. Kusinika okungamashumi amabili nanhlanu. Kwesokudla sinamabhloki angamashumi amabili. Namanye amabhloki amathathu. Okusinika amashumi amabili nantathu. Ake sizidonsele phakathi lezi nombolo. Amashumi amabili nokuhlanu. Amashumi amabili nokuthathu. Amashumi amabili nanhlanu uhlanganisa namashumi amabili nantathu. Asiqale sihlanganise amashumi ndawonye. Amashumi amabili uhlanganisa namashumi amabili kulingana namashumi amane. Manje, asihlanganise imivo. Imivo emihlanu uhlanganisa nemivo emithathu. Kulingana neshakalombili. Amashumi amane uhlanganisa nokuyishakalombili. Kulingana namashumi amane neshakalombili. Amashumi amabili nanhlanu uhlanganisa namashumi amabili nantathu kulingana namashumi amane neshagalombili. Nenze kahle uma nitholile impendulo efanele.